Adwaro wacho wach, wach Mokongo chunya Ye bed mos mundo iwinja Nikat nyakwar jise Oseko orani mundalu nigi To onge mabiro mayom Kendo onge tuko mabiro mapiyo Omiyo koro nyaka Ifwenye bedo giyendo motegno Tukata kai kale etembe madongo Bilebilebe wangichwe Anyula vende ojoku kudi Kichonkure Keke pani nyasae ojwangi Alasi nengi mamabir Kendo siyemu negano dungne Mwami Bedu manage ye kume Bedu manage geno kume Siku kelame bile bile Maoki bedo ginyao Bedu manage ye kume Bedu manage geno kume Siku kelame bile bile Maoki bedo ginyao Yero donjoni Katuke donge gitie Anyula unyono nipi Yore ni yodinore Yero donjoni Anyula unyono nipi Jirende koni okolo Irumo Genoni chenya minua Kiti yuagi kangama unge geno Pariu jalchamanu koni em salaba With mos mos piira Anami yueyong makende Gimisigi maturi anaruaki Kiki bede giluoro Kiki bede kikibaji Nora mwenderesi okabiwei Akwa ikawono Nigen kwa mwasana Genuni tenya minua enuresi Bedu manage ye kume Bedu manage geno kume Siku kelame bile bile Maoki bedo ginyao Bedu manage ye kume Bedu manage geno kume Siku kelame bile bile Maoki bedo ginyao Bedu manage ye kume Bedu manage geno kume Siku kelame bile bile Maoki bedo ginyao Bedu manage ye kume Bedu manage geno kume Siku kelame bile bile Maoki bedo ginyao